tugende tunywa obuugi
banaagenje n'omuhoozi bwebale kutuwa sente
kimanya zezi
kera omuhoozi tumwebaza nyo
wali wansi banaagenje bwebale kumpagira okusajja emukuba
Ssematta, some of you will be among